Nataka hata niwafikie wale ndio. Nataka tuanze peke yangu tena. Ni ndio warembo huko katikati. Want to see you smiling, girl, can't you see? Baby, in a girl to talk. Say, Sherry, I love you. Master production. Unataka tuendelee ama tusiendelee? Wewe tunaendelea.